che keli lo keshi ifintu fiari fiwi no mumwe wandi mayo ifintu fiari fiwi no mumwe wandi mayo nali wansansa nali wachimwemwe nali waseka seka Lelo na lwala, lelo na chula, lelo bantu la menso. Jenda fie uwa lila lila, jenda fie uwa kutumana, jenda fie uwa filamba, delaila wampuisha iwe. Naine wine chachine lelo kanchule nga mwanjewe shiwi ati mbombe na lea kuliena takalie chona chindike mumwe wandi ngoyu umwana kashi Lelo na lwala, lelo na chula, lelo bantu la menso. Nalilufisha banandi, nalilufisha bafyashi, nalisulile neshi wilienu, nokuchetekela mumano yandi. Lelo na lwala, lelo na chula, lelo bantu La menso Iwe Samson yu mwanaka shiwa senda Haka kufumia kuchinso cha kwa lesa Hakana Ufa kuno we mwana Uyu mwanaka shiule upato Lelo wa lwala, lelo wa chula, lelo wa kutula menso, ushe mwana kashi Kawa kakume monga fye vipa, atite ine yo, mwana kashi, nani alufyenye Mwana kashi, nani alengele, mwana kashi, wawe mukashani Mwana kashi, nani akupechi sawo, mwana kashi Fiavo, lelo vale chula, lelo vale chula. Ae, 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 ae. Na lelo linya wengia waume, umulandu wa chilumba. Vale kane filo bofiavo, lelo vale chula, lelo vale chula. Chenda fie uwa lila lila, chenda fie uwa kutumana, chenda fie uwa filamba, delaila wampuisha ine.
Delaila, delaila wapu avantu, mwami wali wako sechine chinenga Samson, nyangwe, that shall not be you in Jesus' name.
Shetani taline chisuma Ushe ilio ukalwala Shetani akesa kwafa Ushe iwenga wajula Uwoto kila kuri shetani Awe iyo Isenitu ichindike Shetani tali nechisuma Ine nangu nalwala Ngutu kila kuli Yesu Ine nangu nachula Pa Yesu wake sangafwa
So ye ifyo Yewa Samson varia Atiyo ine kano feuri ya wini Foi da tua mãe que eu vou ir no ruim. Hein? Aqui eu Oh! Ok! E se eu vou Samson, eu vou pôr um golo lá na secret, eu vou ser. Por isso eu vou na caixa. E vai de amor, vai de avanço. Não vale essa na rua, eu não vou ver Amu Iwukisha Na pampela yakwe He destroyed all his enemies I pray that shall not be your story In Jesus' name Inena alanda Epompelele Pangeni wino gusano wino Yesu ale konkonsha pakatika mutima wino Amen